maive mukoti wangu ambuya muzira king maive mukoti wangu pinda izenyu panda pinda zviri mukundezi moto ambuya muzira king maive mukoti wangu ambuya muzira king maive mukoti wangu pinda izenyu panda pinda zviri mukundezi moto mugara kwanda pota maive maske
Maybe I'm a